Stras ndori chimpa urumurundi kazi aba mu mahanga ubundi rugendo rwanyu ngaha mu gihugu uje ukamije iki musanzwe murangurira ibikorwa byanyu mu kibanza kiri
mu bisanzwe nkuko musanzwe mubiza amazina ni Esperance ndori chimpa nkaba ndu murundi kazi navukiye ngaha anye uwombaza ngo impamvu nje hano nje mu gihugu cyacu ca mbere hanyuma ica kabiri nsanzwe nkorera ibikorwa hano nkuko mubibona twambaye uniforme zanditse ku rukundo na Fondation Esperance ni gikorwa ni fondation natanguje hano ifasha abantu bakeneye ubufasha hanyuma nkaba nsanzwe ndumuririmbyi naje gukora igikorwa gishasha hari indirimbo ngiye gusohora vuba muri uku kwezi kwa 12 zizosohoka ari zibiri ego
ibyo bikorwa abatabizi nibihe muzobibandaniriza hehe kumva mwari musanzwe mubikora ibyo bikorwa byo kugira abo mufashije
ego me hariho programme dufise tuzogenda mu ntara yo mu Kayanza nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muheri Yerusalemu hama mugende Yudaya n'ahandi hose jewe nturuka mu Kayanza ubu rero uku kwezi kwa 12 nzoja gukorera igikorwa cy'urukundo mu ntara ya Kayanza ni naho nzosohorera indirimbo ni ukuvuga amasanamu nzo yakorera mu ntara y'iwacu mu Kayanza
tukiraho nyine hari abarundi bagira ibibakwe baba mu mahanga bashobora kuba bafise n'uburyo nk'ubwo mufise canke n'abasumbya ariko rimwe na rimwe batibuka igihugu cabibarutse ngo agacumu kumwe bagiterereye akama mutera abandi muri kumwe mu mahanga n'aka
mu bisanzwe abantu bakunda kuvuga ngo iyo ukoze igikorwa cyiza ngo ni byiza kukinyegeza kubishyira ku mugaragaro ngo ni ukwiyereka canke ni ukwiyemeza ariko twahisemo kubishyira ku mugaragaro kugira ngo dutere intege canke tube akarorero k'abatabikora niyo mpamvu ibituko turakora tukabishyira mu masanamu tukabishyira mu ma social media no kugira ngo abasanzwe bafise uburyo batabikora nabo nyene tubabera karokeza bave ibuzi mu bajibuntu bafashe bene wabo
twitegere rero iki kiringo cyose giye kumara mu gihugu cy'u Burundi ni ibikorwa bya ugiye kurangura nyamukuru
ibikorwa nyamukuru ngiye kurangura ni ibikorwa bya fondation hanyuma ibindi navyo ni by'indirimbo nzosohorera hano nkuko musanzwe mubizi maze gusora indirimbo zirenga zitandatu hanyuma zose nazikoreye mu Burundi imbere yuko nza ubu unya hari himwe nafatiye amasanamu muri Canada nzosohora mu kwa 12 ariko izisigaye nzozikorera amasanamu ngari habambagije bati kubera iki ukorera ibikorwa mu Burundi nuko mba nshaka guteza imbere ugwaruka rw'iwacu umuziki abana b'i Burundi bakora nk'aba producer nk'aba director babikora neza gose kubereka duteza imbere abanyamahanga kandi ngahi wacu dufise abana bafise impano nziza cyane
twabunye tuje kukwakira uri kumwe n'undi muririmbyi asanzwe akorera ngaha nyene Divine isano riri hagati yanyu n'ibyari
isano dufitane na Divine uyu ni mwene data muri Kristo niyo sano ya mbere tuvukana muri Kristo niyo sano ya mbere isano ya kabiri dusangiye umuhamagaro n'umuririmbyikazi nka muririmbyikazi kandi n'ukuri ndamukunda n'umwana yitabira cyane igikorwa cy'Imana kandi akabikora atanyungu ategereje inyuma y'igikorwa akora ego cyane gose turiteze gusohora indirimbo hamwe iyo ndirimbo izoba ari nziza cyane niyo ndayumvirije njya mu mwuka
twahuye kubera umurimo Imana yadushyizemo kuririmba Imana nibaza ko indirimbo twanyurevo ndayikunda cyane ni nayo yatumye mpura nawe mu buryo buboneka hama tuba inshuti ya mbere umubyeyi je nkunda kumwita mama ndazi igituma nawe kandi ampamagara mafi ya ari ibyo dusanzwe dukorana nyine amfasha nyine inbox
ariko kubyerekeranye n'imipira kubadatahura urukundo bisigura iki n'ibiki n'indirimbo mugiye gukorana
uyu mupira mubona twanditse ku rukundo ni indirimbo imwe muzo nzosohora mu kwa 12 niyo ndirimbo ya mbere nzoshikiriza abarundi n'amahanga ivuga igikorwa cy'urukundo ngo urukundo urukundo rurakenewe muri twese yaba uri umukristo utari umukristo urukundo rurakenewe mu nzego zose rero uyu mupira uriko urikuvuga indirimbo tugiye gusohora murabona yuko twashize ko na logo y'intuzenye ya fondation nuko birahura kuko fondation tuyikora mu rukundo kandi n'indirimbo tuzosohora titre yayo ni urukundo
yego ukiringa mu gihugu hari cyo ari wemereye abakunzi bawe yuko hazoshobora gukorwa igiteramo kinini sinziko ubu ariho uje kugikora cyangwa babandanye barindiriye
Oya ntabwo nje gukora igiteramo kinini njya kubera yuko ibyo nyabisaba yuko tuba turi kumwe nabandi bakozi b'Imana batandukanye kandi bisaba yuko tuduhuza igihe kuko murabona yuko bamwe tuva mu bihugu no kuvuga mu mahanga bisaba uburyo bigasaba n'umwanya bigasaba ibintu byinshi ubwo rero ni hagera yuko tuzogikora ndiko ndabisengera kandi ndiko ndabishira mu ngiro
ego ko twagezwe kugushimira mugabo twagumye kumva ibintu twaguma tumva ibintu bya mu kwa 12 mu kwa kangahe espesa gi kumara ikiringo kingana gute mu gihugu cy'urundi
bivanye n'ubuzima bwa misi yose je wansanzwe ndi umumama mfise abana mfise ibikorwa nkora bya misi yose kandi nkakorera imana no kuvuga yuko nta gihe kirekire nzomara hano mugabo no wari nzoyirira hano yego
yeshi bayita tabuje si kwa muri Star TV ikibazo cy'ambere kiravuga kiti kenshi mu mahanga ntivyoroshe kumbure gusenga cyane guhimbaza imana yaturemye ari benshi bivanye n'ubuzima tuba turimo twambaza imana tugati imana dufashe kiriya kintu dushaka kugira ariko tugasenga ariko turi mu bibazo mbega biroroha kuri mwebwe muri mu mahanga gusenga imana kumva yuko musenga imana mugihe muba mufise buri kimwe cyose
cyane rwose gusenga imana ntibisaba yuko ufata amasaha atanu wiherereye ushobora kuba uri mu modoka ugasenga ushobora kuba uri muri toilet ugasenga ushobora kuba uri muri salo ugasenga ni ukuvuga yuko aho uboneye umwanya ahariho hose naho utosenga n'ijwi rirenga usenge mu mutima imana irakumva rero nta mpamvu nimwe ihari ngo nuko tuba mu mahanga canke dufise ibikorwa byinshi jewe ndi mu bantu bari busy cyane ariko ndakorera imana ndayiha umwanya kuko nayimpa umwanya ukwiye masaha 28 ku munsi impa sinobura n'iminota 30 ndayiha
tuvuge ko ndori cima ari muri bino kuririmba kugira ahimbaze imana cyangwa abirimo gakazi
jewe ndi natanguye kuririmba mfise imyaka 9 aba abumvise ubuhamya bwanje kera barabizi kuririmba ntabwo ndabikora kugira ngo ndabikuremwo amafaranga cyangwa ibindi ndabikora kugira ngo nzane benshi mu gakiza no kuvuga n'indirimbo zanje uzumvise neza zirimwo ubutumwa bwiza jewe indirimbo zanje ni ubutumwa bwiza mba ndiko ndamamaza mu mwisi
urakoze cyane reka tugushimire twizere ko tuzogumana no mu bindi biganiro kituma ajite mu gihugu
murakoze cyane ahubwo ni mu ntware mu micopo niyo nkumbuye
Gwenda kuchia.